omusato ye nyina wa kabaka wafe ye mukuza twamufuna tumweyambe museno embi
Yohana 19 abiri mu tano somako Yesu yagambo yo mama wo ne Maria na mugamba nti kuma mwana olunga myenga
yaona masomo
Sanyuka, mirembe Maria, disobe.